I am Mercy Ogembo, the Warm Heart Biochar Project Leader, Kenya. Our project purposes to assist the poorest of the poor with their farming, be it crop farming, animal farming, or even poultry. This will be achieved by teaching them how to make biochar, which is a super fertilizer that can do many things. Feel most welcome, and as you watch our first video as Biochar Kenya.
Koro mabe puothi.
Mabe puotha. Koro nakomo tiendeni. Nakomo achiel nakomo gi biochar. Achiel akomo lilo maonge biochar. Koro makomo lilo maonge biochar. Ema antire ni. Then kaka nakome maonge biochar. Taneno kokethore mang'eny. Kudi ni ochame mang'eny. Mokethore maonge kang'iyo to kane kata gima biro hapo. Koro adwa nenene ni to biochar. Mana komo gi biochar. Bende to nyalo timo na maber koso.
Nang'i wacho ni ma kudi ni ochamo.
Donge nakome lilo maonge biochar.
Koro siem na kaka orach, kuonde morach.
Ne kaka koro chalo. Ne opore opore. Ma kore gini gi. Opore opore mabed kata kaka orwaiko nyathi kende matin. Kudi ni ochame chama mos nikech odumba ni okethore to odumba ni nakomo maber. Oduma manya lewe kwath, maber, maler. Nyiso ni koro kata gima dwagi oduma ni okane.
Koro nyiso ni nikech ni ok ipidhe gi biochar.
Ee, nakome lilo maonge biochar.
Koro iterwe mani ipidho gi biochar mondo wane.
Koro adwa ni mondo ateru mondo ine mana komo gi biochar. Udhi yudo ka lich mabich, ok dang' ng'e kata ni en chiedo.
Kara we wadhi. Ma to aneno kokethore adier.
Mokethore.
Kaka in japur mosetiyo gi biochar, mineno kaka biochar okonyi, maneno kaka ka oduma ochiek, ma oduma, magi te, nyaka loka cha. Koro ding'is joma pok otiyo gi biochar nade?
Anyisogi ni mondo ka giyie, giwere gi wach mar komo nono maonge biochar. Gikao gibi mondo anyisgi kaka iloso biochar mondo giti gi biochar mondo gichieg cham kaka chiego mapile.
Mondo gibe giyud lokruok miyudo ni.
Giyudie lokruok. Biochar tieko gimoro amora ma kudni nyaka kudni mok manie e lo. Otieko.
Kara mano ber. Koro inyis jogwengu be ni oti gi biochar.
Abiro dhi nyisogi kendo nyasi chako kata nyisogi ni gisechako biro kuoma ni mondo amigie yath matiyo godo cha. Nakonogi ni an osaki gine biochar ema tiyo. Ema duto aloso kaseloso taduto gi cham adhi akomo.
Koro erokamano kuom sa miyowa no. Wabolimi kendo mondo wane ka biochar pod dhi kodi maber.
Alimauru koka ukonya maber. Yuda ka biochar konya. Koro umbu medo lando ni biochar ni en gima ber ahinya cham. Otieko kudni duto te mene cham.
Aero kamano.
Aero kamano ahinya.